Happy Hippo anafurahi kuwa dada mkubwa. Mother Hippo amechoka sana. Ameokota matunda mengi. Kwa hiyo, anaenda kupumzika.
Aha! Let's help Mother! One, get one fruit. Yay! One, two, get two fruits. Yay! Two, three, get three fruits.
Nzuri sana jamani.